si sekuseni nje sikhonza lonke umuntu wasibizela kule ndawo phambi kwaJehova ehora njengoba isho njalo incwadi kaJohane 11:7 mbokaloko wathi kubafundi bakhe sibuye sejudiya abafundi bakhe bathi rabi abajuda basanafuna ukukhanda ngamatshe usakhona futhi na uJesu waphendula wathi ko awekho yini amahora eshumi nambili angasemini na yithi inkosi bhekani uma umuntu ahamba emini akaqhubeki ngoba ebona ukukhanya kwalo mhlaba kodwa uma hambe ebusuku uyoqhubeka ngoba kungekho ukukhanya kwalo mhlaba bantu bakaNkulunkulu sikuleyo ndawo yokuthandaza ngoba alikho elinye ikhambi singanqoba ngalo njengoba inkosi iqinisa amazwi amakhulu ukuthandaza sibhekene nenkiyankiya sibhekene nenkinga ezweni lonke umanqoba ukuthandaza inkosi iqinisa ngamahora ayishumi nambili njengoba siyazi bangcwele bakaNkulunkulu bebandla likamoya ingcwele abaholi isikhali abashiya naso basishiya nokuthandaza kuso uJesu yaqinisa lokho ngokuthandaza abafundi bakhe bedidekile bebona ubunzima baba nombuzo ukuba bayibuze inkosi kuba kodwa usabuyela bona eJudiya na inkosi iqinisa lokho ukuthi awekho yini amahora eshumi nambili amahora eshumi nambili wona ngoba ngawo amahora eshumi nambili njengoba baholi bethu baqinisa kanjalo ngamahora ayishumi nambili nathi sisho njalo bantu bakaNkulunkulu ukuba noma sibubona ubunzima kodwa singakhohlwa ukuba kanjalo isihlangu sethu kuthandaza siyonqoba kanjalo phambi kwaJehova uNkulunkulu nalolu bhubhane olukhona njengoba nohulumeni usinikile indlela ukuba sizivikele bantu bakaNkulunkulu kunjalo ndingasihloniphe kakhulu umthetho kahulumeni kanjalo ukuba siziphathe kahle njengoba siyawazi umthetho wenhlanzeko abaholi basifundisa inhlanzeko nohulumeni usho njalo kanjalo ukuba kanjalo manje njengoba sibona kanjalo nansi inhlanzeko kanjalo sihlanze izandla umthetho uzivikela ngoba alikho elinye ikhambe phambi kwaJehova esingayivikela ngalo manje uma senze lokho siyophepha kululaka lukhona njengoba sikhuza ngomthandazo kuba uNkulunkulu asivikele kanjalo kulokufa sizokhala kuyena phambi kwaNkulunkulu khuluma lokho emsebenzi sithathu Petro noJohane bakhuphuka bekhuphukela ethempelini yokhuleka ngehora lesishiyagalolunye kwafunyaniswa umuntu oyisishosha ilokwazalwa wazalwa kazazambe ngenyawo zakhe ebekwa ethwalwa imihla ngemihla ngohlaka elethwa esangweni lethempeli athi uma bengena abayingcwele mambheka kanjalo manje abanye babefikelwa udabuko okukhulu mabambona umuntu kaNkulunkulu kanjalo manje abanye bayenza umnikelo banikela ebonga kanjalo phambi kwaJehova uNkulunkulu kwathi kufika isikhathi ngoba uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe kanjalo nazi insizwa asesulwini sithi yangena kanjalo zambheka zasho ukuthi sibheke naye wabheka kanjalo ethi uzamkeliswa imali yebo ithi inkulumo kaPetro asinalo isiliva negolidi kodwa uthi kepha unika lokhu enginako uthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha suka ume uhambe kuthi wasembamba ngesandla sokunene wamisa kwathi kanjalo nyawo zayo namaxhala akhe kuthi wayaduma lensizwa yangena ethempelini dumisa uNkulunkulu bamangala kakhulu ma bebona bemasu bawuyena ebehlala sangweni ukuphiwa imali kuthiwa baphikisana kakhulu bathi abanye akhona awuyena abanye bathi uyena kanjalo kuthiwa umuntu wasezulwini wakubona ekusitsheni kwabo ngoba ithi incwadi kuphuma phakathi entliziyweni umuntu izinto ezimbi wasekhuza wathi webazalwane baseJerusalema nisibukelani ngathi lo muntu simhambise ngamandla ethu nangokulunga kwethu na ngibhekani uNkulunkulu ka-Abraham noIsaka noJakobe uNkulunkulu obaba bethu dumisile indodana yakhe leyo enayiphikayo yanikela umsonto kaPilathu ilokho bantu bakaNkulunkulu kanjalo bazalwane bebandla likamoya ongcwele asimeni ukuthandazweni kanjalo asimeni siqinise ukuthandaza ngoba inona ikhambi alikho elinye ikhambi siyawunqoba ngalo ngaphandle kokuthandaza abaholi basishiya nokuthandaza baqinisa kakhulu ngokuthandaza bangcwele bakaNkulunkulu sikhuza ulaka kanjalo asikhuzeni noma sizendlini zethu njengoba kanjalo sishumayela phakathi kwenu kanjalo manje qonde lapho kuba noma usendlini kanjalo ungakhohlwa ukuthandaza kanjalo uthandaza kanjalo manje uNkulunkulu esimkhonzayo uyezwa uyalalela uNkulunkulu lokufa ngeke uJehova silahle uma simile kanjalo sithandaza kanjalo phambi kwaJehova uNkulunkulu sukuma umuntu kaNkulunkulu ngegama kanjalo kwenzeka ibonakaliso kanjalo ngegama yiko lokuthandaza kanjalo nathi uma simile bangcwele bakaNkulunkulu njengoba sikhuluma kanjalo manje sizoqinisa lokho ukuthandaza ngoba siyabona ukuba ulaka lukaNkulunkulu lehlile emhlabeni wonke lingehlelanga abebandla likamoya ongcwele kodwa umhlaba wonke ilowo kanjalo njengoba siqinisa ukuthandaza nje asikhulumeli abakwamoya kuphela kanjalo umzalwane nomzalwane ngoba sonke singabakho uNkulunkulu uma simile sithandaza uNkulunkulu osawela ngoba walawukela neGomora neSodoma bantu bakaNkulunkulu kwadinga kanjalo phambi kwaJehova bekhona uJehova abawukelayo ngako kudingeka uba nathi siqinise amakhanda silingise kanjalo manje abasendulo uma uJehova ekhuluma kunoba abantu bebonile emhlabeni manje kanjalo kwathi uNkulunkulu athuthele kakhulu wathi yawulibhubhisa iswe kanjalo manje watshela nekhehla kanjalo umtshela uNowa ukuba akade umkhumbi kanjalo ngoba uzolibhubhisa iswe kanjalo kuthiwa bade labantu bathi hhayi wenziwa ukuba umdala uNowa manje kanjalo wawakho umkhumbi manje kanjalo kwafika isikhathi kanjalo ngoba abantu bebayibona ukuthi baningi emhlabeni kanjalo uNkulunkulu akanjalo kuNkulunkulu akanendaba uNkulunkulu uma singalaleli kanjalo manje umthetho wakhe nje naye uhulumeni ebekile umthetho okumele siwuhloniphe kakhulu manje singafani nalaba abangazange bawulalele umthetho ubekwa lo mthetho wenzela thina ukuba siphile uma simile kulo mthetho siyosinda kulolulaka ngoba kanjalo asikaliboni ikhambi kanjalo kuthiwa manje nanti ikhambi kanjalo kuyiwo lona kanjalo siyosindiswa ngalo kodwa uhulumeni wethu esicabangele sithanda kanjalo abathanda abantu bakhe kanjalo nanti ikhambi kanjalo ukuba asihlaleni kanjalo manje kanjalo sibe kanjalo manje enhlanzekweni kanjalo uma kuthiwa kanjalo njengoba sibona kanjalo mala emaredweni sibona kanjalo nakumatelevishini kanjalo manje ukhonjiswa thina ukuba masingaqinisa amakhanda ngoba lesi sifo ngempela siyabulala bantu bakaNkulunkulu asesabeni kanjalo phambi kwaJehova uNkulunkulu ilokho kanjalo siqinisa lokho phambi kwaJehova babeyothandaza-ke baqinisa lezi ndaba njengoba sithandaza isho njalo incwadi lapha kanjalo ukuthi lindani Luka 21:36 lindani 36 lindani nikhuleke ngey'khathi zonke ngoba nifanele ukuba niphephe konke kuyokwenzeka nize nokuma naphambi kwendodana uNkulunkulu isona isihlangu leso sonqoba ngaso kanjalo manje kanjalo phambi kwaNkulunkulu ilona ikhambi ukuthandaza kanjalo manje akukho okunye bangcwele bakaNkulunkulu emakhaya ezindlini lapho siyivalele khona kanjalo qinisa ukuthandaza kanjalo manje wena webandla likamoya ongcwele uyayazi imithetho yale nkonzo kanjalo manje phambi kwaNkulunkulu thandaza kanjalo ukuba kanjalo uphephe kanjalo usiphephise nezwe lonke bantu bakaNkulunkulu ilokho kanjalo kuthiwa kusiyapho manje ngokwenza kwakhe yayentabeni kuthiwa yafika khuleka thuphonsa itshe yakhuleka yathi baba uma uvuma susa lesi tsha kimi akungabi ukuthanda kwami kodwa abe ukuthanda kwami kuthiwa kwasebonakala ingelosi yasezulwini ezomqinisa asehlupheni ekuhlupheni kukhulu bangcwele bakaNkulunkulu sisehlupheni kukhulu kanjalo bangcwele bakaNkulunkulu bandla likamoya oyingcwele insizwa asiphumanga muyalezo kahulumeni kodwa asiyekanga kanjalo ukuba sikwenze lokhu kanjalo abaholi basifundisa ngakho noma wasifutha kona asiyekanga njengoba simile kanjalo sigovuza kanjalo nani ningapheli amandla nani qinisani nani khona emabandleni kanjalo abagcotshiwe amalunga akhona aqinise abafundikazi baqinise nabo kanjalo abazalwane bonke baqinise ukuthandaza ngoba ilona ikhambi siyongoba ngawo ngalo phambi kwaJehova uNkulunkulu iNkosi uJesu manje kanjalo yanqoba kanjalo kanjalo ukuthandaza manje kanjalo ilokho phambi kwaJehova siyakhuleka usenqele baba mdala wezulu nomhlaba sweni bakho egama lakho njengoba kuloli nabandla liyahlula baba emhlabeni Nkosi yami Nkosi engcwele baba inkonzo yakho yasekuseni baba Nkosi yami hola uJehova engcwele baba ayilalele baba ingelosi esezulwini mahlulo olungileyo Nkosi yami wathi ubenzela umusa abayizinkulungwane bona abakuthandayo Nkosi yami bagcina imiyalo yakho uzusikhumbule Jehova embusweni wakho baba sikhulekela uNkulunkulu wami baba engelosi uba Nkosi ibhuze ulaka Nkosi yami lehlela emhlabeni Nkosi yami lolu gubhane baba Nkosi yami qotshe lahlule baba engelosi ibe njalo ithuse qamuke baba Nkosi yami baba uJehova sicela wena mandla wonke sicela Nkosi yesu lomhlaba usawele nini mandla wonke baba ngelosi okuyona Nkosi yami qalalele bandla likamoya ongcwele ayilalele baba Nkosi yami ukukhala kwethu Nkosi yami sabakhonzi babo Nkosi yami sikhona phakathi komuzi wabo Nkosi yami uNkulunkulu uJehova siyakhala khalela nabazalwane baba Nkosi yami baba uNkulunkulu emaseleni nonke lenginosi kaJehova uNkulunkulu baba bayisukese Nkosi yami bayisukese bafikele Nkosi yami bafikele abantwana babantu bafikele Jehova kulesi sifo Nkosi yami ungabibikho Nkosi yami uNkulunkulu ingcwele baba uJehova uNkulunkulu umsa awungabikho Nkosi yami ongelwa nesi sifo Nkosi yami ayibeke ingelosi yami isandla sayo esinamandla baphepha abayingcwele baphile baba Nkosi ezwini lomhlaba Nkosi yami kulekelo mhlaba wonke Nkosi yami awunawo baba usindiswe uNkulunkulu baba uyingcwele baba lalela esulwini baba wathi Nkosi yami masicela ngegama lakho siyami yenzungusa baba sinisa abantu bami nkosi yami ninimandla wonke baphile baba nkosi yami kulukunqamukelo lakhe nkosi yami ngithekele ezweni baba siyangena egameni likayise nele ndodana nele kamoya ingcwele ujesu kuziwe phakathi amen baba wethu osezulwini balihlonishwe igama lakho uso wakho mawuze anto yakho mayenziwe mhlabeni njengasezulwini usiphe namhla kwethu sithethelele amacala enu njengabantu masibathethelele bala amacala kuthina ungasingenisi sisendise kokumbe umbuso ongowakho amandla alobukhosi ukuze kube phakade amen ubonga dumo amandla alobukhosi ngokwena hleli hlalo sobukhosi unkulunkulu ingcwele baba wayelalela imithandazo kashekhi nobeni beshaphe nkosi yami baba wayelalela imithandazo kahabakuke nkosi yami ube njalo nkosi yami baba naphakathi umuzi uyingcwele baba nkosi yami iyinluza abaholi nkosi yami ihlale njalo kuzungela hawu sigomeka abajojiweyo nkosi yami baba hawu ibandla lonke lasenza inkonzo nkosi yami unkulunkulu ingcwele baba fukamele norevayile nkosi yami baba yelapho igama namandla kujesu kade amen ezulwini emhlabeni ingelela sisha sabona inkosi ujesu kuluka 24:36 abafundi benkosi beyivalela iminyango bekhulumela phansi izindaba ezokufa uvuka abayibonanga inkosi ngoba eyona nyama namathambo umoya bathuka besimi phakathi kwabo ibabingelela isho ukuthula ngiyalingisa inkosi yami bingelelayo ngelo senkulu uyona alibandla likamoya ongcwele umkhandlo wendlu yamazwi abakhulumi nabancinyane ngithi ukuthula ngegama lenkosi ujesu aleluya paul umpostoli bahlukanisele evangeli kwabezizwe petro so paul umpostoli shonini ngathi bathi na thina sizikhonzi kakristu bonisi umhlakalo ukuthiwa yiloko ubhekiwe bonisi afunyanwe ekholekile phambi kwabantu ukuze akholeke naphambi kwajehova unkulunkulu kholekile ngulekela usuku lungahamba emhlabeni ngiseyilona ikholwa lebandla likamoya ingcwele bangcwele bankulunkulu kunjalo njengoba sicinisa ngokuthandaza kanjalo thina siyawuvikela umhlaba ngokuthandaza njengoba imithetho okukhulu ukuba silalele imithetho sihlale emithethweni njengoba bangcwele bankulunkulu bebandla likamoya ingcwele mawumthetho ubekiwe ufuna siwuhloniphe njengoba nathi siphakathi komuzi asinyakazi ngempela asihlonipheni abagcotshwa bahleli phakathi komuzi bahloniphile akukona ukuthanda kwethu kodwa sihlonipha umthetho kahulumeni namabandla wonke ke ngoba unkulunkulu esimkhonzayo emunye bekungaba kuhle ukuba kubanjiswane njengoba kanjalo alikho elinye ikhambi esinganqoba ngalo ngaphandle komthandazo kanjalo sikhulekeni makholwa kufika isilingo silingiwe emhlabeni kufuna kubonakale kuthina sikholwayo ukuba senze njani isikhathi sokuba sibambane sibe munye sikhulekele uNkulunkulu sikhuzele ululaka phambi kwaJehova uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu ngiyabonga amen.